tirtiro wa barkaaga tusmadiyo wana agaan marta la wada qaadnay ka helay tigen uuxda oo tisqaad jacayl keenu yeeyay oo tisqaad